Nitiere nyango makabiro koru to kata guoko nengo kae. Nitiere nyango makabiro koru to kata guoko nengo kae.